Rwanda yakumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hani Washington DC muzindukanye na Joe Diane ni nahazwe imbere yo kubashikiriza makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari ndabafitiye reka ariko mbanze mpumwanya mugenzi wacu Aloise Bigirimana atubwire agezo higani no ku isi. Aloise mwaramutse.
Mwaramutse Diane. Hano muri Amerika ikigo GSA cha leta gishinzwe ibikorwa rusangi birimo abakozi inyubako hamwe n'ibikoresho cavuze ko watoye kuba president Joe Biden asa n'uwatsinze amatora. President Donald Trump yari yarahakanye kwemera ko yatsinzwe amatora, yavuze cyo ku munsi wa mbere ko yategetse umugwi wiwe gufasha mu kiringo kigana kwihererekanya ry'ubutegetsi, ariko yasubiye kuvuga ko akibandanya urugamba mu butungane. Iyi ngingo ivuga ko leta ya Trump icitangura gufasha no kwemerera Biden gutangura no gukorana n'ibigo vya leta ibikorwa byibanze byo guhererekanya ubutegetsi bitekanijwe mu kwezi kwa mbere itariki ya 20. Umwe mu bategetsi yavuze ko umutegetsi arongoye ikigo GSA Emily Murphy yafashe iyo ngingo inyuma yaho twigoro Trump yarimwo two kuraba ko ibiharuro byo muhindukirira ko bimutaye kuwa amazi inyuma yaho amareta yariko araburanamwo atariko aramworohereza mu gutsinda. Watoye kuba president wa Amerika Joe Biden azi yaratangwe kugena abategetsi bazokorana muri leta, ategekanya kugena abandi bategetsi babiri bamenyereye ivyerekeye imigenderanire. Abo nabo ni Jack Sullivan na Linda Thomas Greenfield. Sullivan ategekanywa kuba umuhanuzi mu byerekeye umutekano w'igihugu, mu gihe Greenfield ategekanywa kuba ambasaderi wa Amerika mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Bitekanijwe kandi ko Biden agena abazogira leta yiwe batatu kuri uyu wa kabiri. Muri Afrika wahoze ari umukuru w'umuhari w'abarwanyi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo jo ku munsi wa mbere yaraciriwe umunyororo wo guherayo ku byaha byo mu ntambara no gufata abakenyezi ku nguvu. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryarashimye iyo ngingo. Sentare ya gisirikare muri Kongo yagirije Ntabo Ntaberi Sheka ivyaha by'ubwicanyi, gufata abakenyezi ku nguvu, kwinjiza abana bari munsi y'imyaka 15 mu gisirikare haraheze imyaka irenga 10. Intumwa ya ONU muri Congo yavuze ko iyo ngingo yerekana ko ingendo yo kudahana ishobora gusezererwa muri Congo. Ntabo Ntaberi Sheka yashinze umuhari Nduma Defense du Congo NDC mu funyafunyo ukorera mu ntara ya Kivu y'uburaruko, aho yavuze ko yariko aragwanya barobere b'abahutu b'abanyarwanda bo mu muhari FDLR. Uburusiya buvuga ko bwafunditse amasezerano na Sudani yo kubaka ikambi y'abasirikare bakorera mu mazi ku nkengera z'ibahari ritukura muri Sudani. Iyo kambi ishobora kuba ikambi ya mbere ya gisirikare y'Uburusiya ku mugabane wa Afrika. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yavuze ko yategetse umushikiranganji wiwe wo kwivuna abansi gusinya ayo masezerano. Uburusiya bwumvikanye ayo masezerano na leta ya Sudani mu 2017 ku ntwaro ya Omar al-Bashir. Abasesenguzi mu migenderanire mpuzamakungu bavuga ko ayo masezerano ashobora kubangamira utwigoro twa Sudani rwo kunagura imigenderanire na leta z'ubumwe za Amerika. Mu gihe leta mfata kibanza ya Mali yavuze ko yifuza gutangura kuganira n'imihari yose yitwaje ibirwanisho, Ubufaransa busanzwe bufise abasirikare barenga 5,000 muri icyo gihugu buvuga ko buteye kubiri n'ibiganiro n'abarwanyi b'abayisilamu bwagiriza ko bakora iterabwoba. Abarwanyi b'abayisilamu bamaze imyaka barwana na leta ya Mali nta kimenyetso bagaragaza cyo gushaka kurangiza intambara. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron aheruka kuvuga ko atakinda bakora iterabwoba bakwiye atari ukubarwanya. Abasesenguzi bamwe bavuga ko ibyashikirijwe na Macron bica intege ingendo yafashwe n'abategetsi bashasha ba Mali yo kuganira n'imihari y'intagondwa z'abayisilamu. Abakurikiranira hafi ibera mu karere bavuga ko Ubufaransa bwoba buriko biyumvira gutahukana abasirikare babwo no guhimiriza ibindi bihugu bya Buraya gusahiriza muri urwo rugamba.
Aloise Bigirimana, urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukaba uhejeje no kudushikiriza. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga bigari. Njuti bakunzi bacu nongere ndabashimire ko mumandanya kumviriza ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu yavugwa mu karere k'ibiyaga bigari tubafitiye muri kano gatondo harimo ayerekesha mijya onugita imunzi ku isi RCR mu mfunyapfunyo yemeza ko abarundi babandanya guhunguka bava ahanini mu makambi atandukanye ya Tanzania.
Oya niko numvise kweri hameze neza.
Je vais vous dire que je umutekano dusubire ko ngera guhunga ubwa kabiri
tuvugana nawe iwacu bakambwira ko ubu hari umutekano kuva aho ndayishimiye agiriye ku butegetsi.
Abanyi bamwe mu Barundi bariko bahunguka bava muri Tanzania hakujya y'u Burundi mu Rwanda naho ico gihugu gihamagarira abanyagihugu bacu kubanza guca mu nzira yo gutatura amatati hagati yabo imbere yo kwitura za Sentare navyo turabigaruka ko handi hato mbe hafi y'amaradio yanyu. Nongere ndabahikaze nchuti bakunzi ayo tubafitiye turahera mu gisata c'impunzi mu Burundi ahisha mu muza makungu gita impunzi ku isi RCR ritangaza ko ibitigiri vy'abarundi bahunguka vyongereye kuva muri no mezi 8 aheze ibitigiri iryo shahamwe rya hayiju rya Amerika vyerekana ko kuva mu kwezi kwa gatatu gushika mu kwezi kwa 10 guheze hafi 200,000 vy'abarundi bari baramaze guhunguka abanshi bavuye mu gihugu cha Tanzania ahavuye abarenga 15,000 muri bo harimwo abemeza ko imibereho mibi iri mu biko bibatuma gutahuka ikigali mu Rwanda. Mugenzi wacu Pierre Claverny Nkuru arabigarukako.
Mu mpera z'ukwezi kwa gatatu uno mwaka ishamwe mpuzamakungu gita impunzi RCR ryerekana mu cegeranyo cyaryo ko muri Tanzania hari impunzi z'abarundi zirenga gato 168 mu makambi y'impunzi atatu ariyo Nduta, Nyarugusu na Mutenderi. Ejo bundi mu ntango z'uku kwezi kw'11 muri ayo makambi RCR yerekana ko hari hasigayeyo abarenga gato 154. Vyumvikana ko abahungutse muri icyo kiringo barenga 14 na y'u Rwanda rwarimwo impunzi z'abarundi zirenga 72 nk'uko RCR ribivuga ubuhabarizwa abarenga gato 59. Ahandi RCR ryabwijwe rya Amerika ko hatahutse abatari bake ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahavuye abarenga 1,000. RCR rivuga ko abo bose batahuka ku bushake bwabo atagahato. Bamwe mu mpunzi bavuganye n'ijwi rya Amerika cyane cyane muri Tanzania bavuga ko bagenzi babo bahitamwo guhunguka kubera ubuzima butoroshye babayemwo mu makambi hamwe no mwizero ku butegetsi bushasha mu gihugu cyabo. Ibi nabahungutse bavuye mu Rwanda baravyemeje bageze ku mupaka wa Gasenyinemba batahutse mu kwezi guheze.
Umutekano ndawizeye nkuko nabandi bene wacu mbona hano imbere bameze neza.
Oya niko numvise kweri hameze neza.
Je vais vous dire que vous umutekano dusubire ko ngera guhunga ubwa kabiri
tuvugana nawe iwacu bakambwira ko ubu hari umutekano kuva aho ndayishimiye agiriye ku butegetsi.
Muri Tanzania ikambi yavuyemo benshi na Mutenderi ahasigaye 27. Bamwe mu basigayeyo bafise ubwoba ko iyo kambi izohava yugagwa vuba bagasaba ko abatarifuza gutahuka bo kwimurirwa ahandi.
Turafise amakenga n'ubwoba yuko mu gihe hazobasigaye abantu bakeyi bizoca byoroha kugira ngo babatahukane ku nguvu mu minsi ya vuba inkambi ishobora kugagwa tatabona ibyo tuzoja.
Abo nkuko bagahunguka abasigaye nabo bakatondera ahantu munatekana mu mitima bakadushyira mu zindi nkambi cyangwa bakadukura ngaha muri Tanzania bakadushyira mu kindi gihugu.
No mu Rwanda abadashaka gutahuka barasaba gukingirwa.
Hari abantu bashaka kubabona ko amahoro yabonetse kuri bo. Yego abantu bagenda ntibitahukire twe natwe dusigara amahoro nitwabona hari amahoro tuzotahuka.
Amakuru ijwi rya Amerika ryaronse nuko mu guhunguka hari n'abandi bahurumbira imfashanyo bahabwa iyo bahungutse. Ivyo vyatumye tubaza uherutse guhunguka avuye mu Rwanda ari mu ntara ya Kirundo imfashanyo yaronse giyahunguka ingene ingana.
Natashe ndi mu muryango w'abantu ndikwi ni kuvuga bampaye ibiro 224 by'ibigori bampa 63 by'ibiharage bampaye ibireti ndwe bampaye ubusari ndwe bampa amasabune ntashobora kumenya igitigiri kuko nibatwa ari nko 40 cyangwa 50 amavuta yo gukaranga ubido bune bahumugore igitenge n'ibindi baraduhaye n'amafaranga 140 ku muntu akuze no kuvuga ko iz'imyaka 18 kuduga kuvuga n'umugore n'abana 5 bampaye 3,300
Uburundi bwavuze akatari gake ko ibitigiri bitangwa na HCR akenshi biba ari bike kandi abahunguka abari benshi. Aha niho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yafatiye mu kubwira abakuru b'ibihugu bagenzi we ku impunzi ziri kuzitahuka ku bwinshi. Hari mu nama y'abakuru b'ibihugu bigize akarere ka Afurika y'ibiyaga binini CIRGL yabaye kuwa gatanu heze.
Nous observons avec allégresse le retour en masse de nos compatriotes qui avaient fui.
Ati turabona ko abari barahunze igihugu cyabo bariko barahunguka cyane abarenga 100,000 baratahutse kuva iki gikorwa gitangura mu myaka ibiri heze bava hanene muri Tanzania, muri Kenya, mu Rwanda, muri Congo no mu Buganda bakigwa neza mu kibano bagasanga n'amatungo yabo yaracungirewe neza. Kurundi Rwanda ariko ishyirahamwe hase yakagerekana ko nyabuna hari abarundi barenga 5,000 bakomeje gusaba ubuhungiro cane cane mu Rwanda, mu Buganda no muri Congo. Baba abo basaba ubuhungiro canke abakiri mu makambi y'impunzi HCR ibisata vyo mu Rwanda no muri Tanzania ivuga ko izoguma ibafashe mu mugongo. Mu butumwa bwanditse bwo kuri email, Edward Ogora avugira HCR muri Tanzania yabwiye umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika ati abatahuka turabandanya kubaherekeza ariko mu gihe aribo bavyisabiye kugushaka kwabo. Eka n'abakiri mu buhungiro bazoguma bahabwa imfashanyo zacu bakingirwe n'umutekano aho bikenewe. Ijwi rya Amerika ryabajije umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intoragati mu gihugu n'umutekano ari nabwo bwitaho impunzi ico buvuga kuri iyo raporo nshasha. Pierre Nkurikiye ntacu yashimye kutwishura. Mu butumwa bugufi kuri telefone yatubwiye ati Ijwi rya Amerika ryarahagaritswe mu Burundi nta makuru turekuriwe kuyiha. Pierre Claven Yunkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Mu gihugu cy'u Rwanda naho nari nabice ku masonga nkitangura ubutungane butangaza ko bugiye gutanguza ibikorwa byo guhuza abafitaniye ibibazo mu manza nshinjabyaha. Ibi vyaraye bitangajwe n'umukuru wa Sentare Ntahinyuzwa mu kiganiro yahaye amenyesha makuru kuri uno wa mbere hariko hatanguzwa indwi y'ubucamanza mu Rwanda. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi yarabidukurikiraniye.
Umukuru w'uru rwego ari kumwe n'izindi nzego zirimo ubushinjacyaha bukuru urwego rw'ubugenzacyaha bw'u Rwanda bagiranye ikiganiro n'itangazamakuru cyari kigamije gusobanura ibikorwa by'icyumweru cy'ubutabera cyatangijwe kuri uyu wa mbere. Muri iki kiganiro umuyobozi w'urukiko rw'ikirenga Ntezi rya Yufoste yasobanuriye abanyamakuru ko hashyizweho ingamba zo gukangurira abaturage kwitabira ubuhuza hagati y'urega n'uregwa mbere yo kuregera inkiko. Uyu muyobozi yasobanuye ko muri ibi bihe ababuranyi bitabaza ubuhuza no mu manza zikomeye.
Aho iki kinyejana kigeze, ubuhuza bukora no mu manza zikomeye cyane, cyane cyane nk'imanza z'ubucuruzi zikomeye. Ni ibintu bifatika ntabwo ari icyuka, ntabwo turi mu bucuruzi icyuka, aha ngaha turavuga ibintu bifatika.
Uvugizi w'inkiko mu Rwanda Mutabazi Harrison yabwira Radio Ijwi rya Amerika ko iyi gahunda yo guhuza ababuranyi yatangijwe mu mwaka w'2012 ikorwa gusa n'umwanditsi w'urukiko. Yasobanuye ko mu mwaka w'2018 itegeko ryaje guha uburenganzira abacamanza bwo kubanza guhuza ababuranyi mbere y'uko batangira urubanza. Iyi myaka yose ubu buhuza bwibandaga gusa ku bafitanye imanza z'imbonezamubano, ariko muri ibi bihe abashinzwe ubutabera mu Rwanda bongeyeho ko bazongeramo n'imanza z'inshinjabyaha. Umushinjacyaha mukuru w'u Rwanda Havugiye Remye Aimable nibyo yasobanuye.
No mu manza nshinjabyaha ubuhuza nabwo burashoboka, ariko ntabwo ari ku byaha byose. Itegeko rigena imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha riteganya ko riha inshingano umushinjacyaha wakiriye dosiye yo gutangiza imihango y'ubwumvikane hagati y'ukekwaho icyaha n'uwakorewe icyaha, yabona ko ari bwo buryo bushobora kuriha uwangirijwe. Nagira ngo sobanure neza ko amategeko ateganya ko ubwo buryo bwo gutangiza imihango y'ubwumvikane hagati y'ukekwaho icyaha n'uwakorewe icyaha budashobora gukurikizwa ku byaha bihanishwa igihano cy'igifungo kirenze imyaka ibiri, keretse iyo ukurikiranwaho icyaha ari umwana.
Abashinzwe ubutabera mu Rwanda bagaragaje inyungu ziri mu guhuza abafitanye ibibazo, zirimo ko abahujwe bakomezanye umubano mwiza kurusha iyo bagiye mu nkiko. Uyobora urugaga rw'abavoka mu Rwanda Maitre Kavaruganda Jirie nawe yemeza ko iyi gahunda izafasha abavoka.
Mu kujya mu bahuza bizajya bifasha abaturage batugana nk'abavoka gukemura ibibazo byabo mu buryo bubunga, kubafasha kunga bigabanya umubare w'imanza dusanga mu nkiko, bikanafasha ko amakimbirane akemuka vuba ku kibazo cy'umwavoka urimo gufasha mu bunga aba yongera umubare w'abakiriya be kuko imanza ashobora kuburana zigenda ziyongera.
Muri iki kiganiro kandi umunyamakuru yabajije ikibazo cy'abantu baburirwa irengero mu gihugu, imiryango yabo ikabashakisha rimwe na rimwe bakabura cyangwa se bikarangira babonetse. Rikenshi usanga batavuga rumwe na Leta y'u Rwanda, basobanura ko mu Rwanda abantu baburirwa irengero cyane cyane batavuga rumwe na Leta cyangwa mu miryango yabo. Umunyamanga mukuru w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Colonel Ruhunga Jano yatangaje ko hari impamvu zitandukanye zituma abantu bashobora kuburirwa irengero, ariko ashimangira ko nta sano bifitanye na politiki.
Twebwe iyo umuntu atuganiye ntitumubaza ishyaka abarirwamo, ntitumubaza niba ari muri opozisiyo cyangwa niba ari mu ishyaka ry'ubutegetsi. Twakira umunyarwanda ufite ikibazo wari wese. Abagiye babura rero benshi, cyane cyane abana b'abangavu, hari igihe bagenda bakajya utubyiniriro yabona amasaha yatinze agatinya gutaha, ariko washanga iminsi ibiri bagatubwira ati yabonetse. Ariko hari n'abafata indege akagenda atabwiwa, nyuma twakurikirana tugasanga yagiye Dubai cyangwa yahunze amadeni agiye Uganda cyangwa Kongo cyangwa ibihugu byose bikikije. Hari abandi indi kategori y'abantu bagiye bajya mu mitwe irwanya Leta, abagwa ku rugamba bo ntarwo twamenye. Ni ibintu bigoye rero kuvuga ngo urwego rushinzwe ubugenzacyaha rwamenya buri munyarwanda wese uri miliyoni 13 ziri mu Rwanda aho yaburiye. Ntabwo ikibazo ari icya opozisiyo, ikibazo ni icy'umuntu ugenda atavuze.
Ikibazo cy'abantu bafungwa bakamara igihe bataragezwa imbere y'ubutabera cyagarutsweho n'abanyamakuru. Umuyobozi w'urukiko rw'ikirenga yongeye gushimangira ko iki kibazo cyahagurukiwe.
Bashyizeho itsinda ryihariye ryo kugira ngo barebe icyo kibazo mu magereza yose yo mu Rwanda. Noneho abantu bamaze igihe bataraburana bashobore kuburana, bagezwe imbere y'inkiko baburane, n'ibindi bibazo bijyana no kuba abantu bategereza igihe bataraburana. Iryo sina rero rigomba rifite igihe cyo kugira ngo bazabe batugezeho raporo yabo, noneho iyo tubifateho umwanzuro, kubera ko ni ikibazo rwose tuzi kandi kigomba gukemuka.
Icyumweru cy'ubutabera cyatangijwe kuri uyu wa mbere gifite insanganyamatsiko igira iti ubuhuza n'inkingi y'ubutabera bwubaka umuryango nyarwanda. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tukiri mu by'ubutungane mu Rwanda, Umugambwe Dalpha Umurinzi amategeko ataremerera gukora urashimayire kurwa ry'umunywanyi wawo Bwana Gaston Munyabugingo yaramaze amezi atanu apfunzwe. Agifatwa, inzego z'umutekano zari zatangaje ko yafashwe arungitswe n'umukuru w'Umugambwe Dalpha Umurinzi ariwe Madame Victoire Ingabire mu mirwi y'iterabwoba irwanya ubutegetsi bwo mu Rwanda. I Kigali ni inkuru ya Eric Bagirubusa.
Hagati mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka nibwo Ijwi rya Amerika twabagejejeho inkuru y'isakwa ry'abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Abo ni Madame Victoire Ingabire Umuhozo ukuriye ishyaka Dalpha Umurinzi ritaremerwa n'amategeko mu Rwanda na Maitre Bernard Ntaganda washinze PESI mbera kuri kugeza uburyo acitsemo ibice. Intandaro y'iryo saka yabaye amakuru Bwana Gaston Munyabugingo wakoreraga Minisiteri y'Uburezi yari yahaye inzego z'umutekano nyuma yo kumuta muri yombi nk'uko byatangajwe n'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIBU. Rwatangaje ko Bwana Munyabugingo yafashwe agerageza kwambuka imipaka ngo ajye kwifatanya n'imitwe y'iterabwoba irwanya ubutegetsi buriho mu Rwanda. Icyo gihe mu biganiro byacu mwumvise ko mu ngo zabo banyapolitiki inzego z'umutekano zahatwaye ibintu byinshi byiganjemo inyandiko zari ziriho cyane amatwara y'amashyaka yabo. Isaka Maitre Ntaganda yise ko rigamije kubatera ubwoba.
Ndagira ngo mbire Abanyarwanda badukurikira ko ibyabaye atari isaka ahubwo n'iterabwoba tumenyereye ishyaka rya FPE. Babanje kumena urugo burira urupangu bafungura ku ngufu baca ingufuri ku rugi rwo ku marembo. Sinzi rero ibyo ngibyo Munyabyita ko ari isakwa.
Kuva mu cyumweru gishize Ijwi rya Amerika yamenye amakuru ko Bwana Gaston Munyabugingo nyuma y'amezi atanu afunzwe yarekuwe. Twamenye ko yafunguwe ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka. Gusa tugeriwe mu rugo Indera mu karere ka Gasabo cyaba icyo yafungiwe aho yafungiwe nuko yiyumva nyuma yo kuva mu nzu z'imbohe yirinze kugira icyo dutangariza. Umwitegereje arakomeye aravuga make ubundi agacishamo agakinisha abana biboneka ko bari bakumburanye. Tuganira na Madame Victoire Ingabire uyobora ishyaka Dalpha Umurinzi yadutangarije ko iyi nkuru ari twayumvanye bwa mbere kuko inzego ntacyo ziratangaza mu gihe zifunga Munyabugingo zari zatangaje mu binyamakuru ko yaziraguye umunyapolitiki. Avuga ko kuba yari kuba ari inkuru nziza ariko inatanga ubundi butumwa ku by'Ingabire yakunze gushinjwa.
Gaston n'umuryango w'inshuti we n'umudamu n'abantu b'inshuti bakiri bato bagifite abana batoya. Nishimiye rero ko bamufunguye njye n'ikimenyetso kigaragaza nyine ko ibyavugwaga atari byo namye mvuga ko nta gahunda nta mitwetera bwo bankorana nayo nta muntu njya nohereza mitwe yiterabwoba noneho gufata umuntu ukorera leta ndetse no mu ishyaka rya FPR bakavuga ngo ingabire ngo ije mitwe yiterabwoba ubwabyo tekeza ko n'ababikora n'abavuga babisebya banasebya n'izo nzego zose ariko ni byiza ko basize mu gaciro bagasanga ibyo bintu byose nta shingiro ufite ukaba muri
hari hagiye gushira icyumweru abavugizi b'urwego rw'ubugenzacyaha RIB n'ubushinjacyaha tubashaka baranze kugira icyo batangaza kuri iki kibazo mu kiganiro urwego rw'ubutabera rwagiranye n'abanyamakuru kuri uyu wa mbere twabajije abategeka izo nzego iby'ifungwa ritubahirije amategeko maze uhereye kuri Bwana Mabre havuga yaremye umushinjacyaha mukuru avuga ko iyo bigeze ku mahame y'ifunga n'ifungura ritubahirije amategeko bitwararika avuga ko bagiye kubikurikirana byaba byarabayeho wabikoza akakurikiranwa n'amategeko
kuri iriya kese wavuze ngira ngo abantu babikurikirana bakareba wenda baza kubisobanura ariko ntabwo mpamya ko niba byaranabayeho haba hararenze iyo minsi 90 kuko niba hari ibintu twitaho n'icyo ngicyo iyo hagize n'uwabikora nabyo twamukurikirana mu mategeko.
Naho Koloneli Jano Ruhunga utegeka urwego rw'ubugenzacyaha RIB akavuga ko Bwana Munyabugingo yabegera agatanga ikirego avuga ko amahame y'umwuga atamwemerera gusobanura mu ruhame imiterere y'iki kibazo.
Kesi yabaye uwo nguwo wabikorewe yatwegera agatanga ikirego uretse ko iyo umuntu afunzwe bitewe n'amategeko urukiko rutegeka uwamufunze niba ari umugenzacyaha cyangwa umushinjacyaha kuzana umuntu urukiko rukamufungura rukarwafatira n'ibyemezo uwamufunze bitewe n'amategeko.
Mu rwego rw'amategeko ku byaha bisanzwe mu manza z'inshinja byaha urwego RIB ntirwemereye kurenza iminsi 5 rugifite dosiye n'umufungwa cyo kimwe n'ubushinjacyaha buba bugomba kumushyikiriza inkiko aho babona ari ngombwa nk'uko twabisobanuriye n'umunyamategeko utashimye kumvikana mu myirondoro ye. Uyu munyamategeko yavuze ko ku byaha by'iterabwoba hazaho umwihariko ariko nabwo bafungwa ntibarenza amezi 3 bataragezwa mu nkiko
uko byagenda kose ariko icyo gihe ntigishobora kurenga iminsi 90.
Birenze iminsi 90 bishobora gufatwa nk'ifungwa rinyuranyije n'amategeko.
Nibyo rwose iyo itegeko rigena igihe ntarengwa cyo kuba igikorwa cyakozwe iyo kirenze igikorwa kirenze kiba kinyuranyije n'amategeko ndetse umuntu urengeje iyo minsi kandi atararegewe urukiko kugira ngo hasabwe icyemezo cy'umucamanza kimufunga by'agateganyo icyo gihe cyaba kimeze nk'ifungwa rinyuranyije n'amategeko.
Hari amakuru avuga ko Bwana Munyabugingo mbere yo gufungwa ngo umuryango we wagenderanaga na Victoire Ingabire kuri Ingabire ngo irekurwa rye rirumvikanisha kuvuganye nayo wese atakwiswe umwanzi w'igihugu.
Aba nize rero ko iryo rekurwa rya Gaston riba n'ikimenyetso gikomeye cyo kwerekana ko kunyegera ntabwo ari icyaha kuko Ingabire ndi umunyarwandakazi uri mu Rwanda ugomba gusabana n'abanyarwanda bose kandi nkunda gusaba n'abantu bose no kuba bamurekuye ubwabyo ni ikimenyetso kigaragaza ko ibyo byose byavugwaga nta bihari.
Uretse aba bategetsi bireba kuba bahakana ko bamufunze binyuranije n'amategeko nta n'umwe wasobanuye niba ibyo bari bamukurikiranyeho byararangiye. Kugeza ubu ntituramenya niba Munyabugingo azasubizwa mu kazi yakoraga cyangwa se niba ashobora kuzahindurirwa imirimo nyuma yo gufungurwa atagejejwe mu nkiko. Mu Rwanda mu bihe bitandukanye hakunze kumvikana abafatwa bagafungwa binyuranije n'amategeko n'ingingo imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu yakunze gutunga agatoki ariko abategetsi b'u Rwanda bo bakabyamaganira kure bavuga ko n'ubusanzwe iyo nta cyiza yavuga ku Rwanda. Aha bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda dusubiye mu gihugu cy'u Rwanda aho urwego rw'igihugu rujejwe iperereza RIB mu mpfunyapfunyo rutangaza ko uwitwa Viator Mitsindo umwarimu wa sport ari mu maboko yarwo hari haheze iminsi 6 umuryango wiwe n'amashirahamwe aharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu barabuze irengero ryiwe. Umuvugizi wa RIB Thierry Murangira yabwiye Ijwi rya Amerika ko Viator Mitsindo akekwa ko kuba akorana n'imitwe y'iterabwoba ikorera hanze y'igihugu. Thierry Murangira yabibwiye Venuste Nshimiyimana.
Icyo navuga ni uko arahari
arafunzwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha ntabwo yari yaburiwe irengero yafashwe tariki 17 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka akaba akekwaho kuba akorana n'imitwe y'iterabwoba ikorera hanze y'igihugu ubu rero iperereza rirakomeje dosiye iri gukorwa ikazashyikirizwa ubushinjacyaha mu gihe cyagenwe n'itegeko
murakoze kutubwira aho Viateur Mitsindo aherereye ko afitwe na leta afitwe n'ubugenzacyaha ariko se umuryango we warabimenyeshejwe
yego umuryango warabimenyeshejwe umuryango urabizi kuko ni bimwe mu bintu mu burenganzira gukurikiranwa ho icyaha amenyeshwa hari ukumenyesha umuryango we ndetse hari no kubona umwunganira mu mategeko n'ibindi byose yemerewe arabihabwa kandi ibyo byose yarabibwiwe yamenyeshejwe uburenganzira bwe ndetse n'umuryango we urabizi siko ari RIB imushyitse
amaze hafi cy'umwihariko amaze iminsi 6 ataboneka na n'ubu umuryango wari ukibaza ahantu hari ariko utegereje ko amakuru wayamenya kuri uyu wa mbere kubera iki byafashije iminsi yose kugira ngo bimenyekane
ntabwo byafashije iminsi yose kugira ngo bimenyekane yabimenyeshejwe umuryango wabimenyeshejwe agifatwa kereka wenda wowe ushobora kuba wambajije uyu munsi akaba ko gusubije ko we rwose umuryango wahise umenyeshwa agifatwa umuryango wahise umenyeshwa
kubaregwa gukorana n'imitwe y'iterabwoba iyo mitwe mushobora kutubwira iyo ari yo nimba bishoboka byemewe n'amategeko
urakoze cyane Venuste kubw'impamvu ziperereza ntabwo turi bujye muri detaye y'ibyo byose kuko kubw'inyungu z'iperereza dushobora kwangiza iperereza tugiye muri detaye biracyari mu iperereza ubu ngubu
Thierry murangira ndabashimiye cyane kubw'aka kanya muhaye ijwi ry'Amerika
murakoze cyane namwe kuba mwaduhamagaye
tukiri kuri no dossier ya Viateur Mitsindo amakuru yaramaze iminsi atangwa n'amashirahamwe haranira uburenganzira bwa kiremwa muntu yemeza ko gitifu w'umurenge wa Nyarugunga turi mu gisagara cha Kigali ariwe Madame Genevieve Uwamahoro yabwiye Veneranda niyo dusenga umugore wa Viateur Mitsindo ko uwo bubakanye yatwawe n'abakozi ba RIB ikigo kijeje iperereza mu Rwanda igihe yamwitavye mu makuru yacu yabanje twa twavuganye na Bwana Joseph Matata umuhuza bikorwa w'ikigo kirwanya umuco wo kudahana no kurenganya mu gihugu cy'u Rwanda yaramaze igihe amutabariza
bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira Radio Communauté La Voix des Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 Radio Ngoma ya Maniyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 Radio Communauté La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0 n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9 ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
akaba inunga duce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano gatondo nshuti bakunzi mwariko mu mvijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda twashimire cyane ko mwarimu duteze abiri abandi dukengurukira barimo Etienne Karekezi yarahagarikiye ibiganiro n'amakuru vya kino gitondo Facile Gebehu yavyegeranije nawe nyene yakenuye kuri mikro mwari kumwe na Joe Diane ni nahazwe ndabikebanuye ndabifuriza kwandanya muranirwa mu vyo murimo vyose naho ubutaha.